kuteswa, msalabani kule. Bwana aliteswa, msalabani kule. Bwana alilia, msalabani kule. Bwana alilia. Ni wazi kwamba Bwana alitufia. Ni wazi kwamba Bwana alitufia. Msalabani kule Bwana aliteswa, msalabani kule Bwana aliteswa, msalabani kule Bwana alilia, msalabani kule Bwana alilia.
Alinionyesha upendo.